laka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizo Ngiphinde nginamukele kweza namuhla lwenhle naye uPro Mishamase kunukwa udokotela ngesidumbu esitholakala ejele lapho kweqhona isiboshwa esiyingozi Udokotela Nandipha obethandana nomdlwenguli obedonsa udilika jele oneminyaka engo-75 nangaphezulu usolwa ngokukhanda itulo lokuletha isidumbu somuntu ongaziwa asishise ukuze kube singathi esendoda yakhe eshone emlilweni. Kuthiwa uNandipha lona walanda isidumbu ngokungemthetho endaweni yokugcinwa kwezidumbu eHebron Mogul. Wasishisa ebusweni nasezandleni kuze kungabonakali ukuthi ngesabani. Sibe sesingeniswa ejele ngokusebenzisana nabasebenzi bakhona. Amaphoyisa athi awazi ukuthi lesidumbu ngesabani kodwa aphenya icala lokubulala mayelana naso ngoba satholwa sinengozi ekhanda. Waqinisekisa ukuthi asishonanga ngenxa yomlilo okwamanje lezithandani azaziwa ukuthi zikuphi. Ngicela ukuzwa mlaleli ukuthi wena ke umbono wakho uthini ngalolu daba ngoba ke usuzwile ukuthi yeyi ziyakhala kubi lokhu okwenzekela akukho mnandi ke nezwe ke. Ngicela ukuza ke like comment section ukuthi ke luthini uvo lwakho zingako eza namuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.